sinalombuzo uthi uDivon uzokwenza ishelufu ezintathu ezenzela utata wakhe. UDivon uneplanga okanye ukhuni elinobude obungu-12 feet, ifuthi ke yindlela yolinganisa ubude bento. Omnye umzekelo wendlela yokulinganisa ingazii-meters. UDivon ufuna ishelufu engaphezulu ibe mfutshane ngehafu yefuthi kunale isesiphakathi. Masiwukrwelele ngombala obomvu kelo umgca. Le shelufu ingezantsi yona kufuneka ibe yihafu yefuthi ubufutshane kunobude obuphindaphindwe kabini baleya engaphezulu ishelufu. Lona ke wona umgca ngulo siwelele ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Iza kubande kangakanani ishelufu nganye xa uDivon esebenzisa ukhuni lakhe elinobude obungu-12 feet lilonke. Masisebenziseni onobumba ukubonisa ishelufu zethu zizonke. Uthi masithi umele ubude bale shelufu ingaphezulu. Ngoko thi usinika ubude bale shelufu ingaphezulu. Yena masitheni umele ubude bale shelufu isesiphakathini. Umele ubude bale shelufu isesiphakathini. Okogqibela ke ngoku asitheni ub umele ubude bale ingezantsi yona ishelufu. Ngoko ke ub umele ubude bale shelufu ingezantsi. Ngoku masijikeni le migca sinikwe apha ngasentla siyibhale ngokwesam okanye ii-equations ngelabamhlophe. Lo mgca ubomvu uza kufana no t equals to m minus half. Loo nto ithetha ukuthi ishelufu yethu engaphezulu ngum ulahlekise ihafu. Utsho ke lo mgca wethu ubomvu. Umgca wethu oluhlaza wona xa sesiwubhala ngokwe-equation okanye isum izawuba ngu b is equal to 2t minus half. Loo nto ithetha ukuba ishelufu yethu esezantsi ngu-2 umphindaphinde ngo-t ulahlekise ihafu. Lena ke yile migca mibini sinikwe ngentla siyibhale ngokwe-equations. Siphindile ke pha ekugqibeleni lamgca wokugqibela saxelelwa ukuba zizonke ezi shelufa ziza kwenza u-12. Sisembulula njani ke ngokuyona le into siyibhale ngokwe-equation nayo okanye isum. Izawuba ngu-t plus m plus b equals to 12 feet. Ithini kanye le nto? Ithi xa sidibanisa ishelufu yethu ephezulu neshelufu yethu esesiphakathini kunye nale isezantsi sifumana u-12 feet xa sisebenzise lonke ukhuni lethu. Ke ngoku masibhale yonke le nto ngonobumba omnye. Masiyibhale ngalo nobumba ungu-m. Siyamazi ke uthi ukuba ngu-m ulahlekise ihafu lo simbhale ngalabala ubomvu. Ke ngoku masibhale Nobi simbhale ngokokuqathi masifake u m minus half kulanda okathi sicho sifumane u b equals to 2 bracket m minus half close bracket minus half ithini ke lento ithi u b usinike u 2 umphinda phinde ngo m olahlekiswe kuye ihalf ugqiba kwakho uphinde ulahlekise enye ihalf singayibhala ke ngokule nto ngokufutshane ibe ngu b equals to 2m minus 1 minus half. Ithi le nto ithi ub usinika u 2m ulahlekise u 1 ulahlekise ne half. Singaphinda kwakhona le nto sisombule siyibhale ngokufutshane sitsho sifumane ub equals to 2m minus 3 over 2. Ithini le nto ithi bub usinika u 2 umphindaphinde ngo m ulahlekise u 3 over 2. Masihambe ke ngoku siyofakelela kulaa equation yethu ingu t plus m plus b equals to 12 ezi zinto sesizifumene. Siza endaweni ka t ke ngoku siza kubhala u m minus half lo besimfumene ngenhla apha. U m yena simyeke simbhale enjalo. Endaweni ka b siza kubhala u 2m minus 3 half lo besimfumene ngenhla. Yonke loo nto isinike u 12. Into esiyenzileyo ke apha siveske safaka phakula equation yethu ezi zinto besizifumene ngentle safumana le equation yethu ke ngoku ingu m minus half plus m plus 2m minus 3 over 2 equals to 12. Ngoku sifuna ke ngoku la manani anobumba wethu onke abe kweli cala lingasekhohlo. Ngoko sizawudibanisa u 1 no 1 no 2 sitsho sifumane u 4m lo azimele xa ezimele yena la manani angenanobumba izawuba ngu minus half ulahlekise u 3 over 2 itsho ibe ngu 2. Ngoko ke ngoku sino 4m lahlekise u 2 osinika u 12. Sifuna u m azimele yedwa ngoko sizodibanisa u 2 macala kule equation yethu sitsho sishiyeke no 4m yedwa kwicala lasekhohlo. Kweli cala lasekunene sitsho ke ngoku sifumane u 14. Ke ngoku masehlulahlule macala ngo 4 sishiyeke no m kwicala lethu lasekhohlo. Kwelasekunene sishiyeke no 7 over 2. Simfumele ke ngoku m wethu ukuba ngu 7 over 2 kodwa kusafuneka sisombululele uthi nobi. Masisombululeleni uthi ke ngoku uthi siyamazi uba ngu m uhlukanise ihalf. Masifake u 7 over 2 kulaa ndawo ka m sitsho sishiyeke no 7 over 2 ulahlekise ihafu ongu oza kuba ngu 3. Ngoko ithetha ukuba le shelfa yethu lengaphezulu ngu 3 feet le shelfu yethu yona isesiphakathini ngu 3 and a half feet. Masifumane ubu ke ngoku sizawufaka u 3 endaweni kathi sifake u 5 u 3 and a half endaweni kabi sitsho sifumane u 6 ulahlekise ihafu izaba ngu 5 and a half feet ke ngoku. Sigqibile ke ngoku, siyabazi ubude bazo zizonke ishelufa zethu. Xa sifuna ukuqinisekisa, singazidibanisa zonke ezi shelf. Kwaye xa sezidibanisa, zisinika u-12. Ngoko ke sigqibile ukuyisombululula le ngxaki. Siyabazi ngokwenene ubude bazo zizonke iishelfu eziza kwenziwa nguDivoni.